Kowoke County mahumabihwe waduwa genyake County makisumu kae kama bende wa Odinga Fred Odumo na Osiro Dwaro mano mar moluor Odinga di Laro koma mano mar AUC kabende umedo ni Odinga nitire kod lony mararia ya eweche mago mag dongro kendo biro bedo kaukelo ber mathotha ne Uganda.
Migosi Fred Odumo opaka inya okang mogai mar ODM Raila Odinga kao mar di Laro bedo jatend jakom mar riwruoge pinje Afrika AU. Kolero ni en kod yie motegno ni Odinga biro yudo loch mar bedo jakom mar AU.
Gima nyalo wacho nu na kom as a Kenyan as a right as a constitutional right at any point en ngamo yien mondo chung'e kumoro amora. Koro jomoko maparo ni wuok mar jakom ne odhi oko kata ne odhi tiyo oko ni nafas moro dong makoro party pogore mano gima onge. ODM is an institution, Jacomo build a party more strong, one gets structures, the constitution of the party, maybe we'll guide wakaka waran the party.
Kose Fred ento nyiso joera magu kweth ODM, ni duon bura no podo tegno, kubedo ni ogai mar ODM the AU.
Omeo ngato kekupar nika kuro Jacomo onge, to niki anijo party di boy. ODM sa nika strong, uneno kataka guno kuwa rumuka, wangiyo ni Jacomo nyalo deyo koto podwa roma roma. Omeo party strong, the Kisumu Constituents Coordination Committee, what they deal godo, mando wangene kaka wase jepati.
Kwa Uganda mapoku uo kendo kore kaka jo kanyo mago ODM, mundo choko ndende kumok machigni kodi kendo ndekre kaka jo ODM. Jose Fred Bende osingo ne Uganda uo Kisumu East, ni ubiro negi apisi mar ODM, ekardak mamem marneno ni Uganda duto uo kono, o yudo ndekro kayo gitije mag ODM. Agi olere sa timo kisera marndekok e ODM.
Kawuono kama wantiene, wantiere Kisumu East Constituency, kawuromo waromo officials mag ODM, delegates mag Kisumu East Constituency. Waromo gi the Women League, Women League, waromo gi the Mainstream 25th, kendo waromo gi our leaders. Jakomo, tenenya kawatim registration, omeo nuwa waromo mwando wangi kaka jowanya lodi mbele.
Kil Fred Odumo benten kod jodio mag ODM, mag Kisumu East, kama bende negi kayo jopiny mag Kisumu mondore ure. Kendo bede achiel e duond buch ODM.
Wan kaka jok mamine ma joga dala, be waduoko ne erokamano e gimoro achiel mowacho mwaneno kulowa. Dhako ok en dhako nyaka ibed gi dalani. To seyie noro makore gi High Excellency Ruth Odinga, ma wang' ni jo Kisumu East wadhi bedo gofiswa, ma wan mine wanyalo luongo ni makoro dalawa. Omiyo waduoko ne erokamano maduong'. Wakili warwaki Kisumu East, sa asaya kioro wachni biro wan kodi, kibro konyore kodi, mondo wa make sure ni baba wakonyo e yore te.
Gikone to chayo mokalo, jatend Kenya William Ruto, kod lange, mo wacho ni chano chwalo, meto mar osuru, kuom jopiny e bunge.
The budget document mo presented into the parliament. Wangeyo ni wach malisa ni wach ma taxes. Toki somo document mo bedo proposed. Wayudo ka the government proposing about 324 billion additional taxes. Kuro sana ima pinyitek ne joa kama. Okuwa ngiyo ni pesa ni diu kanye. Kechi kata mna sana ima jichandore. To bill no bende ki so mber, eni gima dibedo debated aparo ni nekik in parliament, within the next 10 days. To kuonde mo emphasis, kuro agriculture mi emphasis, at kuro dala wakoni, blue economy wach marech, kuonde ma joa kikuro. Okiyudu ko wache yegi na mwenye. Kuro me wabiro kare joa mo yer mani bunge, mondo gede gingi makamano yer.
Felo Goblizo Chienkala TV Kisumu.
Ero kama na inyafe logo, please, Ochieng kwa mlipota makamana.